so. Manje malini
20k
bese 20,000 rough nje guy 5
uyahlanya yini uyathi uthi ngibe kumse undaba engcupheni ngale ndlu 15
asenza ka 7
10
January, come in Japan. Take it or leave it.
Uphezu kwamapha amachinga.
Mamela ke. Swa da.